Nyero kamana yokinyi makawuono ma mumbo jaka donga chel kachel e chenro miero chenro ma jotich show arwa kini machiegni ahinya kwachako nyaka kwatie kodi kaka pile wan kachel gi welo mabende limo kaeri konyo gigo nyasaye timo kitigi mage kendo nyasaye osemiyo gi bedo dhano nikech kinyo kama ng'ato wuoke tinyalo ng'e ni kata kama itie okinyi makawuono kata kinyalo kale matek gima nyalo tamo nyasacho ni wang'eyo ni onge an kachel gi wendo mokawo thula chel kachel osekalo gode kachel koda ore ochopo lolo tv kaeri mondo los ugana mag lolo tv konyiso ber mar nyasaye ma nyasaye otimo kitigi ngimane apro miyo thula chel kachel mno nyiswa ni enga asto migawa bende nyasaye okete motiyo ni nyasaye korka wachak toka chel kachel koka mano tujo nyasaye opake soruoth
opak ruoth
mokwongo agoro kamana nyagi thulo mikawo mondo chope lolo tv okinyi makawuono ang'eyo ni dhano osebedo ka neno mna wendi gi lolo ka lakini kawuono amora ahinya ni kichi chopo apro miyo thula chel kachel mondo imigi ihangri
ahangra
hangri ane ni nga
an kuom nyinga iluonga ni Julie Atieno Bonyo to stage name na aluongora ni Julie Dickson to anyar nyakach kadianga anyathi Wilson Bonyo who is a reverend
reverend Wilson Bonyo
and pastor Rispa Waguda Bonyo pia
amen
koro ananya kach kadianga kune mano nyuola kanye madonge mabedo
dongo dala
adongo dala anan nyar dala koro Nairobi tabira biraka koro an ngat mosetieko sikul kwa bira manyo
amen koro Julie Dickson wago mungyo ni to for example bedo ni sandiko JOTICH nyasaye ere gima miyo ne yamo mana mar tich nyasaye kita ng'e ni wetiwe ndio lakini wende ng'eny ma ng'ato nyalo wero nyaka ramna wero jomoko bende yoro jomoko te chulo pesa ito ang'o mana oyuaye wer kaeri momiyo koro in jawer kawuono ni
gima noyuaya e wer kendo mana mar nyasaye an kadongo minwa nopuonja mana wach nyasaye nadonge kanisa ne an nyathi odie ma minwa kanisa ne mano oterowa jumapil ka jumapil to wach kanisa ne mano nyisowa koro naneno mano ema koro nomiya abedo ma koro sani abedo jawer to mana e kanisa
koro which means abede kanisa kata bete nyasaye nyalo miyo ng'ato bedo jagine ja nyasaye
nyalo miyo ng'ato nyalo bet nikech koro mano gimidongo king'eyo wach nyasaye to kendo ineno gik ma nyasaye timo ne ji
wach mang'ongo ma bende ada penjo kinyi ma kawuono en wach mosechando ji ahinya nikech wedo ka samoro for example baba u reverend ma u pastor to wach ma osenwang'ore kata nonro mosetim ni nyithi jotich nyasaye ok riere tir en adier koso kera adier
ok anyal wacho ni en adier kata ok adier to an koro an awuoyo ki an
nanya ki ukom jomoko be penjo gi watimo uchunguzi kuom ji nikech ngare
en adier
pastor ni to dak dhi kanisa samoro baba gi jaro teno dhi lutheran samoro baba gi jaro lutheran teno dhi sda samoro baba gi sda teno dhi catholic anga makelo miyo ok ginyal bede winjruok achiel nikech in nyathi for example nyathi reverend nyathi pastor to wanyalo fanya samoro ni donge tie baba ru lakini samoro be kata kinge jomoko bende balo ni nitie
mano en adier nikech an ka wadongo mama wanonyuolo nyithindo 15
mama
wanonyuolo nyithindo 15
mama ungara achiel
mama kende
nyithindo adi
nyithindo 15 manonyuolo
ni namba adi
an gimoro namba 10 kanyo koro kang'iyo to be kaka iwacho no en adier nikech nitiere wan kaka nwadongo dho nwadongo e wach nyasaye but nitiere nyaka sani wach nyasaye no pok odonjo negi e mamano en gima timore
To ipare sama ng'ato ok dhi e kanisa wuon gi pa nitie balo moro ma gigore go koso en mana hero mar ng'ato ka kodi nyathi pasta ng'e ni naloso kodi kaka nyathi pasta yes
an kang'iyo to aneno ni en aena uamuzi mar ng'ato ng'ato
nenauamuzi nade to nyathi fe sama pok ochopo higni 18 to osebalo gi janyuol ng'e ni we pando waka ka ne pando ng'ato nyiso gima timore ipani chiku baba jonyuolu keto jo pastors keto nyithindo gi chike matek saidi momiyo giringo kose nang'o
chik ote nitiere nikech kata odwa kama nadonge mama wane nigi chik jumapil nyaka idhi kanisa kendo kok idhi ang' ninyise ni nidhi kanyo mano na sheria namba achiel to kendo chik kendo manitiere ni nyaka owari be ma iyudo kaka kata owetena moko nokoluwo mano yani ne giluwo to the more mag gigro to giweyo gibalo koro iyudo ka gibalo
kata utimo kono balo
gibalo
yes
yeah
dakura ni for example kanisa mauntiere ni karuji 15 ni te ule me kanisa baba
Nwale me kanisa baba to nit jumoko noha kapotindo. Koro wanteto wanwadhi ya kanisa baba, mane kanisa mani nitiere. But koro yudoka moko wikano chupu age no age maru 18 years kanyo. Yudoka negibalo to koro. Kanisa moro to no gidhia lakini yudoka koro. Kaka wete na I'm sorry to say yudoka. Yudoka koro giwe kanisa gina gina kanyo.
Koro for example, ok ni seria te kaenya lakini ngima ngate mamo.
Na ina ngima ngato amo.
Kuru ka ngato nyalo amo ni donje tim maricho to won ngi jati nyasaye. Iri ka nyalo konyo ko kelo kama iri.
Na ina lamo imo asebedo kwa keto. Nikech waye kum nyasaye, nyasaye kwa lamo to nyasaye duokoa. Kuru kato wete gagi, pod walamo ni ngima na nyasaye.
Okay. Penyo mara ariyo machaka penyo kendo. Bedo ni ne in nyathi reverend gi mama pastor. To nitiere ngima bende samoro youth nyalo kale, samoro lao pum, samoro timi maoko be kare. Gigi bende ne nyalo mako to nyathi jo tich asayi.
Gigo ne nyalo mako wato, lakini anto maisha nato ne sama o different. Do na gi sisters gama ne timo mano, ne nyalo lao thum, lakini anto maisha mara lao thum akia.
Noke nga don gyo.
Noka lao.
Noke dhidis ko matanga.
Noka hero.
Nga no thoti nini nye.
Kori ngeo ni shida kendo mani nitie, mama wanene feru. No ger sawa sawa. Ma koyudi. 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 Inyalo neno matek. But mano no konya.
Koro for example, koro sani, ifanyo ni jawer karango?
Koro fanyo na jawer to afanyo mana 1 year ago, ka osenyuoma, ka neoda.
Koka
na jawer? Wer to na hero nikech dogne no ka koro nwa donge kanisa koro wer nwa wer ga ne ani praise team nwa wer ne wane kwaya to minwa be ne tero wa kuonde ka kuonde mane jo wer nitie koro mano be ne mia hero wer sana
Jawer mano mane hero malo gete mane no kata ka weti yani igo mane mani udhi wer kode
by then ka ne pod atin anyalo paro ka no tero wa ir Caroline Omwe nyar kana no tero wa sana sana kane nitiere ga gisho to gi jomoko bende nyar Jerusalem gine koro ido kane giketo crusade kocha cha ama mkutano not mamwa ne tero waga koro no waneno gi kaka giwer koro mano be no mia ahero we
nyaka ni hewer koro sani ka in gi wendi adi
koro nyaka sani an gi wendi angwen an gi videos adek gi audio achiel ma anyalo timo video anytime
wow Erokamana yo kijima kawono wan kaachiel gi Judy Dickson kijima kawono en nyathi reverend kendo en nyathi pastor kendo watemo penje kwatemo nono dhoge lakini okwongo tamore mokwongo mar ariyo to wamake nikech ako nang'o miyo ng'ato nyalo we kanisa onga dhi anese machielo owacho ni ok nyalre to kwachako wadonde matin to wacho ni nyalore kata kipindi moko noseweyo lakini en gima kare ahinya ne ng'ato ng'e gima dwaro ni otim sama owinjore but gima nyalo wacho kaka jatich nyasaye ni wuotho gi nyasaye ber mokalo kichakwuoth kode kitin wuoth kode nyaka kiduong' nyasaye miwuothogo no chieng' notim ni neno sama idwaro nyasaye no ndi sama ng'ato nyalo wacho ni an ok adwar nyasaye lakini chopo sama nyaka iduo ir nyasaye kinyo ma kawuono med iket mi lolo tv wan kaachiel gi Judy Dickson kaka sa osewuotho gi nyasaye lakini ang'eyo ni kama nitie nitiere penjo mabodabro penjo kaeri kik dhi mabor penjo to nitie ka amiye wen
Enyalo keto jabali langu.
Ne langu. Bas. Mi wen. Ni jabali wangu, koso yangu.
Jabali langu.
Jabali langu. Mano jatich nyasaye mabendo wanoka kuny makawuono Julie Dickson. Nyasaye ogwedhi ahinya en achiel kuom jawer but nyasaye osetimo ne ng'uono but awacho ni en kaachiel gi neno moro matin modwa ni owach ne joneno maneno lolotivi kinyo ma kawuono manyalo golo ng'ato kamachielo maketo kamachielo kok kamano tabro miye thuolo jatich nyasaye mima neno mari gima nyasaye osetimo kind ng'uani ma koro ibedo kare Julie Dickson ma kendo koro jatich nyasaye
neno manyalo betgo neno to an go mabor to ka natieko skul to nabiro Nairobi ka biro Nairobi na nokela gi a friend of mine from home ene manokela Nairobi to ka na biro Nairobi na kale matek koro ka na kale matek to yudo ka na nalamo nyasaye mondo nyasaye okonya e wach wer na chako lamo chon koro ka biro Nairobi nikech kaka nyiso ni nan nyako manodonje no manodonge odiye mane ong'eyo mana wach nyasaye ka biro Nairobi to nok yot ka donjo to nyako chaka nokela nonyisa ni obiro miya tich okela e tich manonego atim to kana chopo to nyako cha wabet godo after 1 week apenje ni to tich mane miya cha obedo nadi nyako no nodwogo obedo koda mager kosebedo koda mager to nyisa ni kwani okichieme odni koro nobedo dhao okelo dhao e kindwa kode mm-hmm. bange koro koro amwa koro abet kaka jatich mare mm-hmm. makoro na tiyo ne atiya nikech koro an be anyar dala onge tich macha manyalo tama timo mm-hmm. koro bange nyako ni kare ne en gi mipango marach koda igin jasigu to nitiere makedo gi ji mm-hmm. kendo ng'eyo mana ng'at mokedo go mm-hmm. nyako ni kare ne en mana I'm sorry to say nen sex worker mm-hmm. Nairobi epiny Nairobi neno chot epiny Nairobi kae mm-hmm. to mano no kang'eyo mm-hmm. koro kwa dak kore kare ni intention mare mar kila kae mm-hmm. ne mondo wati tijno mm-hmm. tagone nyasaye ro kamano nikech nyasaye no gola kanyo mm-hmm. koro obudho ka koro wabet kode to eno dwa mana no kel chwo e ot mm-hmm. okel na marabe koro gimano nyalo biro kotimo biro gi chuoka toketo pornographic mano was my first time neno pornographic ne poka neno nikech wan jodala yudo ka idaka daka nikech dala be nwadaka dake maisha moro makata gik mang'eny kia koro kokelo to timore kamano mwishowe koro awuok to kana wuok to na adir na kia Nairobi na kia anyway Nairobi an Nairobi pok nabire wana dongo dala te town manang'eyo en town
apuodho region
na apuodho kabisa kendo kawacho kamano nitiere jok mong'eya ong'eya
mano biro
Nairobi
mabara
mm-hmm. koro kabiro to nwabire pin ne wantiere Kayole kochacha mm-hmm. koro wuok mm-hmm. awuok kata kumadhie onge akia Nairobi akia kumadhie an mana gi baga wuotho I town mm-hmm. tinge ni min oboka nyiso mang'eni kata be en be koro kibaje go eko winjo story machar kama
pok
na gone koro kadhi taromo mana gi mama moro mm-hmm. emo nyisa ni to akwae pi modho yudo ka nadwaro pi modho to penja ni nyako idhi kanyo talin idwaro tich tawacho ni e to nyisa ni nitiere tich moro kae madwa miti ing'e kwano isomo marom nade anyisa ni be koka high school nyicha ka high school koka timo my high school mm-hmm. koro en mano dhi obet koda omiya tich moro matin ng'ama kia koro en mana bet kode ma from there eka nyasaye koro yao nayo koro achaka tiyo tije matin tin takao mana ote ma koro adake ma koro gika ma koro nobiro ma koro okenda mm-hmm.
wow Okinyi ma kawuono omiyo waneno matin ahinya nikech saa tin omiyo wang'ade matin to en wach manyalo bedo malong'o ahinya ne janyuol mawinja ko manitie. Ibed nyathi, ibed janyuol moro amora. Sama nyathini wuok kadhi e boma, nyaka ing'e ni to dhi kama nade. Kijende manowuok mondo obiro manyo tich Nairobi kaeri, nogore bat marach, moko nogore bat jonjaga, ma nyathini lokore janjaga, madho njaga nyaka sani. Moko nogore kuom jokong'o mabe kong'o nyaka sani. Sasaye mane wuon gi lamo kaachiel kod min gi nochung' kode nikech firo kane odonjo e od nyako mane go pamo e piny buri Nairobi kaeri. Dobed ng'at ma nokonge lamo moro amora. Okiny ma kawuono mwaloso kaeri, dekore nopamo, dok wayude, mich ma nwi dok waneno. Omiyo kiny ma kawuono en jipo maduong' ahinya ne ng'ata kata nilolo tif kiny ma kawuono ni kama nyathini dhiye. Nyaki make sure ni timo nonro kendo nyathi kata ok nidhi manyo. Imbe tem fuata bang'e to chopo kama nade, ochopo koso ko chopo, to dak nade. Kotimo kama eri, to biro rito nyithindwa kendo gibiro neno gik mabeyo ma Nyasaye oketo e kit ngimagi. Kiny ma kawuono, ma mumbu chaka dok achiel kachiel Oluo TV, ma chenro mihero ahinya, chenro ma jotich show, kendo akoni mede kete mana kaeri nikech gini en marwa. Jok mawuok Mombasa, Kisumu, Migori, pinje wa duto te, wabiro biro kaka nyicho wabiro ga pile jotich show e ground kendo ang'eni kama nitie, wabiro gudhore kanyakla. Mede kete mana Oluo TV nikech gini en marwa. Ka in kaachiel kod neno mari, tudri koda pile pile ka pesa miyudo thuolo kendo abro mii namba mari mechop kaeri mondo imi miwa neno gima Nyasaye osetimo kit ngimane nikech ang'eyo pile ka pile jachien iloyo kaachiel kod neno pod wan kode kaeri omiyo bed kete mana Oluo TV. Koro apenji, bang' ka koro isemolo jawer ma koro isegolo kandani, ngima chalo nade? Neno lokruok moro ka Yesu kama koro imole kabisa ni koso to neno ka pod nitie pek?
Lokruok ta neno mm-hmm. nikech
ting dundi mapenyo ka kendo koro dundi lok pa nade
niyao lokruok ase neno
yes
nikech kane pok agolo wer mm-hmm. to wenda nonego agol 2016 mm-hmm. makanyo be nachaka kale matek mm-hmm. ma wera duoga golo 2020 mm-hmm. koro nyaka kane poka golo wer chunya ne gombo golo wer tan an ngat mane dhi kate crusade taneno ka ji wer na ywak ga sana inyalo wacho ni inyalo paro ni roma lere momaka to komaka na ywak ka penjo nyasaye ni tango momia na temo mondo agol wer to tama nikech kata producers na kia ni golo kune manono bedo na my problem kata ka kori penjo jok mose wergi onge ngama ni ready mondo nyisi kata ni timo kama kama by then be pesa na onge godo minyalo gol go wer lakini najuak sana ka ayuak ni nyasaye ni nyasaye kan be chimora gole wer tadier nyasaye no para magolo wer koro sani kaka se golo wer aseneno bad nyasaye ni kenya nyasaye osemia utuda gi jok mano kangena nyalo romo go ka in mumbo jakadogo aneni gamane lord we no kangeni chiemo ra nyalo romo kodi lakini nyasaye otimo ngono adier aseneno ngono mar nyasaye nyasaye osebedo kodo osebedo gi odwa
koro kasadhi mateka ahinya ang'en tije moko bende ni oko kata chande nitie nyiri mapod gocho tije ni mabete ntimo maricho moko dhi kare to in jalno ma bende sani koro nyasaye otingo malo kendo ng'at modongo e buo kanisa ma nyababu mane pastor ing'eyo gima ber gi marach abro mi thuolo achiel kachiel mondo iwuonwa kachiel kod nyithindo ma nyiri ma bende koro dwa chako maisha margi iwuona kodgi jonyuol ma bende mine ma bende okong'e nyithindgi ma nyiri inyisi gima ginyalo timo nikech sani ang'eyo ni nyasaye osetiyo kodi e kichinjat nyasaye koro kamano to thuolo en mari kendo bang' mano ero abro mi thuolo achiel kachiel mondo iwach kuma thumbe gi nong'ore kachiel namba ni mar simu and then watiegi kanyo koro kamano to wuok ing'iyo jopiny kacha
koro ne nyithindo ma nyiri kata ng'at magombo tiyo ne nyasaye kuom wer gimoro amora nyalore kuom ruoth to nyasaye ema nyalo timo gimoro amora gimoro amora midwaro mondo nyasaye otimni nyasaye biro timo kiki nenri ni michari ni onge gimoro amora gima onge kake nyalo timo nyasaye nikiye nikech notimo na kata in be onyalo timo ni odiochieng ma kawuono to mine ma nige nyithindo encourage your children jiw giuru an minwa ne jiwa makata ka notero wakate remo dhon wang'eny to noting'o wa kosayore gi jomtoka mondo oting'wa mondo oterwa kuma ji were tadier mane momiyo abedo ng'ama antiere odiochieng' ma kawuono koro mine wuoru gi nyithindo ma nyiri upuonjgi wach nyasaye kendo gimoro amora ma gitimo lu giuru kendo be their role model iyudo ka nyithindo sani ji olack role model Koro be a role model to your child. Koro mano biro biro ka luwore gi ngima ma intiere godo. Ngima ni nitiere nade? Ibed e ngima maber mondo nyathini bolu mano. An ka naneno mama na ka ne en chi pastor, kaka notimo, gine mano miya gombo, makata an bo nyuma gi pastor. Koro mano be gima kendo nagombo, nikech naneno ka ne minwa timo, to nanene odwa. Kendo my mother is my role model.
Amen. Migi kuma wende gino amore nga madwaro.
Koro wende ga kidwaro, antiere YouTube, kaka Julie Dickson, anyalo spell, J-U-L-I-E. Dickson. D-I-C-K-S-O-N. Dickson is my husband.
Wow, namba mara reyo, mina jogi namba ni mara simo nga mada lungi chokuruok.
Namba na mara simo to, nono abirio, achiel abirio, Nono ari ariyo angwen 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 0717 022 444.
Wow. Erokamano ahinya ang'eni nuang'o namba maler ahinya kila lunge chokruok koro bed gi chir go ne simu miye lunge chokruok tigwedhi jotich nyasaye nyaka gwedhi kik iluonge to wewe tiende wacho sikienda ahinya kiluonge jotich nyasaye kanyo ero ng'ine fair moro kiti ma glas mondo bende watimo nyinge sacho ni malo weche ma bende wacho ahinya joma oyudo kwa tieko ni wachako chenro ni chono piny ma kawuono kama ne tielo mogik machiero ni tielo mokwongo ni wan kaachiel gi misa maler kama nonge kwaye mag jukopere kuchakore sa 11 okinyi nyaka sa achiel e wang'e sa achiel e wang'e wabedo gi pasta mokwongo ne jok ma samoro dhi tije opogore opogore giwuobere kapok iwuok bang'e wan kaachiel kotwa kaachiel gi wende mamit ahinya ma mumbuja kadongo wach ma wacho ni joma nobiro modeko owacho ahinya ni nyasaye notiyo kode kendo dalagi ne gin nyithindo 15 ne en nyathi reverend min gi ne pastor mar adek nokale matek ahinya matin kanochopo kama koro otieko high school komola piny Nairobi kaeri nyako manoluonge mondo mak lwete ne en nyako manotiyo tijo pam Nairobi kaeri miyo nobedo gi tek ahinya kendo bang' mano nyasaye nobedo jakore kanowuok ka ok ong'e kamodhiye nokonyiso ng'ata ng'ata yo kama nochung'e nopoko no kaachiel kod jakony mano obedo jakony mare bano mako bade modhi mondike tich bang' mano obedo kotiyo ne mama noero bang' mano ochako ngimane kende bang' mudo matin onwang'o keny kendo kende kaachiel gi pastor miluongo ni Dickson kendo jatich nyasaye kama intie chunya mor kodi ahinya kuchopo kod sani en jawer osegolo wende adek osegolo video mara ngwenu chiegni golo medikete lolo TV gi report mag jower wadote bako penj maruoth Nyanza kendo kama intie kata kionge kiwuotho wan gi app bilungo ni Sefidi lolo intie kanyero kimolo kanyero lolo TV biro neno kachiel kachiel mio lolo TV sani koro mako penj dute ogo touch kendo tarik 13 wan e penj mar Kariobangi no Primary School kanyoero obro pako jasai kanyo ahinya. Medikete mene Lolo TV nyaka chingma chelo mane mumboja kadongo. Nyasach kumeme tingo umalo nikicha sachwa ni imbe ndalote. Koka mano, toriti masani. Ya, daki mose kata mamu nyaki fwane kama.
Kora adwa moso mama na mama rispa waguda kaine dalama rkeyo. Gi ma, baba na Wilson Bonyo kainitie dalama rkeyo kadianga.
Mose na Dickson.
Dickson, my husband.
You are loved.
My pumpkin.
So, can you look at
Nyithindo and gi two sons, Ryan and Abel. Ginve amoso gi sana. Gi my pastor. Amoso usana. Gi my producer. Producer Jess Smile. Gi mumbo. Gi jololuete. Gi jololuete. Menya sayo gwedu. Kendo subscribe, like and share widely.
Amen.
And God may God bless you.
Amen. Katangata majawir, katangata majawir, ilo nyansa niti application ulongo ni Sefidi kanyero, kiketu ndegi kanyero, tu ndegi brothi mabere, uchia managi YouTube, but eto koro bere malo na YouTube, ya koro kama ningi simu smartphone, via Play Store, download app mar Sefidi, kanyo lolo nitie, ibro wachu lolo mkatini mana gari nye mana kamo kichandri, kichpinyo the digital, mitikide mana kairi, nyaka juma pili manyen, mane mumboja kadongo. Kwa kamano, tohiti masada, nyasami watu mnungono, kinwaro mkendo, kanyasayo iye, tuuye ni kendo iye na, hapu nyasayo bitna kodi.